Ndabara mkijen chuti na mge wakunzi wa FPA nongela ndawa hanikaze mwela makuru mkirundi yokuruyu wagata tu igene kerezo jakabili ruhenshi unga kawi humbiwiri na mirongiwi na rimge amakuru mkirundi mugira mshikiri zwe nanje mahi anje irakoze agizwe ningingo nguru nguru zikurikira Harumunya gihugu wo muri komine ya Burambi yafashwe n'abakozi biperereza bo mu Rumonge hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri uwo munyagihugu bivugwa ko yaravuye gusura mu rubanza rw'abiketswe kuba barishe imbonera kure iyo muri komine Burambi hari mu mwaka uheze nayo mu gisaka cha politike inzigo no kwihorahorana mu Barundi nivyo bishobora kuva mu biganiro bimaze igihe bitunganywa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD kuvyerekeye ubwicanyi bwo mu 1972 ivyo bivugwa na Cassien Sibomana muraza kubikurikirana muri aya makuru Urubibe rwa Gatumba rwaraye rusubiye kugurugwa ariko abanyagihugu bavuga ko ibiciro byo kwipimisha COVID-19 ari umurengera ku ruhande rw'u Burundi nabyo nyene twari bateguriye murano makuru mukanya aya nayandi twabateguriye Marie Ange irakoze nongeye kubaha ikaze mu nkuru imwimwe ukwayo Abantu babiri barapfuye bishwe n'imvubu ku mugoroba wo ku munsi wa mbere w'indwi ivyo vyabereye mu gacimbiri kagaragara umutumba wa Kirwati ya kabiri zone Rukaramu komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura abo bantu bishwe bari basanzwe bafise imirima aho muri ako gace Abanyagihugu baba mu micungararo yaho abo bantu bapfiriye bavuga ko imvubu zikunze kudugana amazi y'uruzi Rusizi zikaja kubonera imirima abo banyagihugu bishwe baciye bashingurwa kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru dukura muri zone Rukaramu abandanya abimenyesha Ibivugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu umunyagihugu wo muri komine ya Burambi yaraye afashwe n'abakozi biperereza mu gisagara cya Rumonge bamujana ahantu hataramenyekana gushika ano mango uwo munyagihugu yafashwe mu gihe yaravuye mu Rumonge aho yari yabaye isura mu rubanza rw'abikekwa kuba baragandaguye imbonera kure iyo muri komine ya Burambi mu mwaka uheze Ido nido na Eloge Divin Remesha
Uyu munyagihugu yari yafashwe n'iperereza yitwa Hamenyimana Alexi aba muri zone ya Maramvya komine ya Burambi intara ya Rumonge amakuru avaho yafatiwe amenyesha ko yafashwe mu masaha kumiza umuhingamo inyuma yuko yari yiriwe ku ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge aho yari yagiye kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze gusurira abakekwa kuba barimo bagandaguye imbonera kurizwi ku izina rya Bayubahe yishwe mu mwaka uheze n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye abo yasurira nk'uko amasoko ya RPA muri komine Burambi abimenyesha nawo mu muryango umwe nuwitwa Simbananiye Silver hamwe n'abahungu biwe babiri ariwe Nibasumba Jonathan na Nintereste Juvent uko ari batatu bari bafashwe bagirizwa kuba bakorana n'undi muhungu wa Silver Simbananiye yahunze igihugu muri 2015 yaketswe icyo gihe kuba yari mu bagandaguye imbonera kure Bayubahe mu gihe urubanza rwari rushyashe mwene wabo n'umuhisi Bayubahe ariwe Frederic Niyongeko amasoko ya RPA avuga ko akibona Hamenyimana Alexi aje gusurira Silver Simbananiye n'abahungu biwe ko ibyo bagirizwa atari byo yaciye atangura kumwagiriza imbere y'umushyikiriza manza ko nawe ari mu bishe mwene wabo ko rero kwemera ibyo avuga ibyo mushikiriza manza atafatiye ko amubwira ko icyo cyagirije yaba ari cyo bari kuba baramuhagaritse aravye imiti haciye nk'uko bivugwa n'abari aho bikaba rero byaciye bituma Frederic Niyunge ko imbonera kurizwi nk'iyegereye abakozi b'iperereza acisha hiwe mu gufatisha Hamenyimana Alexi nk'uko bivugwa na rino soko rya FPA
twabonye procureur
Ababanye hamwe n'umuryango wa Hamenyimana Alexi basaba kumenyeshwa hafungiwe kandi ntagirirwe nabi bavuga ko batumva impamvu iperereza rimufata umunsi yagiye kuba isura mu rubanza kandi iyo bagomba kumufata batari kurindira na regetige zava ku muhani w'Iburambi basaba ko yonarekugwa kubera ko babona ari inkoni ishyushye bariko baramuremeka uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka aho mu biro by'iperereza mu Rumonge ngo twumve aho Hamenyimana Alexi yoba yaratwawe ahejeje gufatwa.
Eloge Divin Remesha arakenuye abakozi bo mu ishure kaminuza y'ubuvuzi INSP baratabariza umukozi mugenzi wabo afunzwe kuva kuri uyu wa mbere yafashwe yagirizwa kuba yoba yashatse guhuburozi mugenzi we abicishije mu mazi ibiteye amakenga bagenzi we kuko ngo bariko bamwagiriza icaha atani igipimo na kimwe cyakozwe cyo kwemeza ko hari n'uburozi bwashizwe koko muri ayo mazi. Inkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere.
Hatungimana Deo akuye mnyikishu nkani chapenge mumera tizu hete yakuye yafisi chupa jamazi ni yamazi yoga ya fondikie mchupa jachinju huko wakuze kuyatanga yo hawaii meni nito nyikishu mulibza ziko zaviri ya mwini mwe mwini wapa za INSP. Hatungimana Deo ya nungigisha ato terero mulibza wikogwa ya chiara ngulacha mwira wichetu nyikishu atuwa ina ya amazi amazi kuro nchamu genza yaku ya soo karagenda alika singa ya amazi mulibza wiro inguno zifamu wakozi wa INSP zivukako umupaso ni yeya jende mwini ya wiro ya haku ya maa kura mubirako jivagi chupa jiwa ya amazi alo hundi ngo yishu yeko atati wazo naro yene yo ya koresha ukeye aliko mkuso kujia elupe ya mwini INSP nifuka uo mupaso ni yinjie mubirongo ya sanzi ya chupa ya amazi ya simzi ya chia tawa zizengo zirongo ye INSP bache waza ninye miramavi opeti isoko ya mifugako yumbi juru hande uwe gusta inyuma ya watu ngimana Deo wamu tuwa ya magulata kura hasi kupakumusi wa mbele akawafungi we mulipe seri umugenye zi watu ngimana ya rata kire chukuku gawa taha alahevu ura kani na telefone iwe niyachamu kumusi wa kabiri niho ya sindu kila kukati kubasa akaro nginishu imbao abakozi wa INSP babonako hamosa mwa karenganyo bagatinya cyane cyane ko yohava renganwa narijya bavuga ko uburundi ataho bashobora kuronka aho bapimira ayo mazi. Amakuru rugana rwa INSP rwavuye ruronka nuko ayo mazi yo yatwaye gupimirwa muri BBN. Uruganda rwa INSP rwarondeye Nyanucotef umuyobozi mukuru wa INSP ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba.
Elvis niyo mwungere arakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanyize mu gisata cha politique.
Europe.
Nta kunywanisha abarundi bizova mu gikorwa cerekeye ivyabaye mu mwaka w'1972 catunganijwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bivugwa na Tatien Sibomana. Uwo munyepolitike ari mu Burundi akeka ahubwo ko ibizova muri ico gikorwa bishobora gutera agatsima k'inzigo no kwihorahorana mu Barundi. Tumukurikire.
Kumenya kuri zari byiza kandi niko n'abarundi bari babisezeranye mu masezerano ya Arusha mugabo ikibi ni kinyoma kiriko kirakoreshwa nabo te na canke severe irondera bagomba kwerekana yuko 2012 hapfuye abarundi b'ubwoko bumwe b'abahutu kandi tuzi neza ingene ibintu byatanguye n'ingene byakuze n'ingene byaheze. Iyo niyo ngorane iriho uravye ikiganiro ntibantunganya yatanze na Gatera Soni naye handi nabivuze ka umuntu yize amategeko ka muntu adakunda gukenyerera ku nyonzo abarundi twese turakeneye kuko uriko menyekana turakeneye ko ivyaha vy'ihonyabwoko vy'agahomera bunwa johanwe nk'uko amategeko mpuzamakungu naye igihugu abitegekanye mugabo tukabikenera mu gihe ata butungane buhana bamwe bugakingira abandi cyangwa ibyo byose bikozwe mu muco ata mwana n'ikinono atakugomba kukuri kuvugwa kuko umugambwe ngo nuko wowe uri ku butegetsi cyane w'ubwoko kanaka gusa mugabo icyo nabwira abarundi cyo humuriza nuko yari yo sena yaba uwo mugwisivere nta na bamwe bafite ububasha bw'uko bavuga bati iki cyaha cyitwa ihonyabwoko canke ivyaha vyo mu ntambara nibaba bagomba kukuri kumenyekana abagize ivyo vyaha bagahanwa nibaze nk'uko abarundi bari babisezeranye tusabe ishirahamwe mpuzamakungu ONU rihungike umugwi w'abahinga abo nibo bazoheza bakabaza abarundi atamwana n'ikinono agaheza icaha nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga cyitwa ikihonyabwoko kikacitwa hanyuma abarikorewe n'abarikozwe bagatinda bakamenyekana. ingaruka ni nyinshi bwa mbere hoho ni uko bica bituma atagu nywanisha barundi bizopfa bibaye mu gihugu huko uri kurarenganya bamwe ukabaremeka inteba canke ugacutangura gufata ingingo zitabereye zo guhohotera abango ngo bango byagizwe ubwo canke byagizwe abiwabo mugani wa ba mugani w'insisi nakagaze k'intama kagiye kunywa amazi ku mugezi bagahuriraho n'intoze n'intambwe wa mawa na wanduwe ya mazi na koka kisigura kafuga kati elegasi jewe mgenzi watari wewe ni mubi waje ichoreo ni chokiwi kandi chokiwa ayo mulu mbanda kwenye wana kwa barundi huzovo nek zogaro kugira ngo hagume mutima wukui hora hora na izo nabdari zo mmasezo ya Arusha twari twagombye guheza mugutuma habu kuri kutarenganya
Tasiesi Womana anura barundi kuguma bafatanye munda mu kurindira ko haba amatohoza ataho yegamiye azoshira ahabona ukuri kundyane zahekuye Uburundi twongere tumukurikire
Imanoro ya mbere no iha abari ku butegetsi ubu baramutswe igihugu icyo bomenya nuko gutwara igihugu nuko rangamiza hejuru ubutungane bugakora cyamwana n'ikinono hanyuma uwo mugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira murazi ko ari wumvikanywe ko n'abarundi mu masezerano ya Arusha bakawure kugakora nkuko abarundi bawusezeranye hategezwa kumenyekana ukuri hakabamwe n'ubutungane hanyuma hakabamwe kunywanisha abarundi kugira ngo tubyite nkuko babivuga mu kirundi harabaye birikabe canke dukiri moso kuri bya hamwe nizo ku barundi nabo muri rusange nuko batogwa mu mutego ko guma bafatanye munda ahubwo bakaguma basaba ubutegetsi ko uko abarundi bari babisezeranye uko kuri ariko kotohozwa hanyuma dusanze ibyo byaha ari uko biri ubutungane bugakora hisunzwe nk'uko amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu abitegekanya atamwana n'ikinono ntibagerageze guhenda abarundi uko byatanguye birahasi nta n'umwe atagomba ko ibyabaye 72 cyangwa mu yindi myaka yakurikiye twabitohoza tukamenya ukuri aho ukuri kuzoshira intahe izoshira ende byo bagakubitswa ntahe mu gahanga hanyuma barundi abatacu biyagiriza tukabana mu mahoro igihugu bizatwagwa mu mutekano atawandye wamwe
kuva mu mpera z'ukwezi kwa ndamukiza haramanama ariko agirishwa ni inama nkenguzamateka n'umugwi Sever amanama basigura ko ari ayo guhanahana ivyiyumviro ku bwicanyi bwo mu 1972 intumbero ngo niyo gusaba kubwo bwicanyi abitabira ayo manama bemeza ko bwari bwateguwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bwo kwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu Tubandanyize ano makuru mu gisata c'intwaro ibereye inamashinga amateka y'u Burundi ngo irakwiye gushinga umugwi w'abashinga amateka batohoza ku busuma bw'ubutaka budakunze kuboneka terre buriko burasahugwa kuva mu mwaka w'2017 bisabwa n'umukuru w'umugambwe CNDD Leonard Nyangoma rero avuga ko bitari bikwiye ko umuntu nka Bunyoni aja kwidoga imbere y'inamashinga amateka nkaho umengo arera muri iyo dossier kurikira Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD
kumvise umushikiranganje wa mbere Bunyoni yidodomba mu nama ishinga amateka yigira nk'utabizi akizanzaza ariko mu by'ukuri yateza kuba bizi kuko kuva uwo mugambo uri ku butegetsi mwaka w'2005 yamye ari hejuru ntigeze aba mu rwego rwo hasi na rimwe yari mu bisanzwe ibyo kwitanzaza akigira nk'utabizi yari akwiye gufata ingingo kuko arabifisemwo uruhara ibyo byose yagiriza iyo sosiyete Rainbow Mining Burundi kandi leta byitwa ko ifise mutahe wubaserukira yo babwira ibyo byose yene byashitse rero ico twohanura yo nama nshinga amateka nuko iyo sosiyete yohagarika gucukura ubwo butare gushika rero umuco uboneke hanyuma amafaranga yanyurujwe yose agaruke mu kigega cya leta ariko icihutirwa nuko inama ishinga amateka yaba inama ishinga amateka sindayize cyane kwikora ikorera ku gitsure cy'ubutegetsi uravye n'ingene yatowe yari gushiraho umugwi umurimwo tuvuge batanu batavuga rumwe na leta bajya muri senere na batanu bo muri leta bakagira rero itohuza rijanye ni cyukugwa ndetse byose by'ubutare rikorera ba kuko turumba yuko ngo kweri mu ubutaka bw'u Burundi bwoba byaragurishijwe cyane cyane ibyo mu kuzimu byo byaragurishijwe ku banyamahanga gusa hanyuma bakaraba rero amafaranga atashwe kwinjira mu kinyega mu gihe gaca leta aho rero niho bwoba berekanye yuko basurukiye abanyagihugu kandi banabavugira
mu gikorwa cyo gucukura ubwo butaka bw'agaciro leta y'u Burundi ngo yashizemo ibice 10% by'umutahe gusa Leonard Nyangoma ati leta ikwiye kuduza umutahe ikanarekurira abagwizatunga b'abarundi bavyifuza nabo nyene bagashiramwo imitahe yabo n'ubunyene tumukurikire
turavye imitahe igihugu cacu gifise ntica n'ikitu gifise 10% kandi n'abanyagihugu ntibahamagawe kugira ngo bashire imitahe yabo ku giti cyabo mu kuvuga rero biri mu gipfungu cyane cyane rero baciye bashinga ishyirahamwe ryitwa Rainbow Mining Burundi irongowe n'umugabo w'umugirike atunze cyane yitwa Adronis Purulis leta twari tuzi yuko twizeye yuko ari gushira ngo imitahe irenga 50% kuko niko bimeze ni mu bindi bihugu bishaka kuyigenga bakunda kuririmba imiso siko bariko barigenga ni ukuvuga bari gushiramo imitahe nka 50% basi na rimwe kwijana bagaca bahamagara n'abarundi benshi babishaka bagashiramo imitahe yabo ikaba ndetse mito mito ariko ivyo ntivyabaye urumva ubwo butare ahanini kuri 90% gucukurwa n'abanyamahanga rero kuva batanguye gucukura ubwo butare wiravye mu biharuro byagiye biravugwa n'umuyobozi mukuru yitwa Midende yagiye arashikiriza tubiravye baramaze gushora itoni hafi 200,000 200,000 bishobora kuba byarazanye amafaranga nashika 36,000,000 z'amadolari y'amafaranga ngo bita ngo nayagace
aha twabibutsa ko kuwa 15 ndamukiza imbere y'inama nshinga mateka umushikiranganje wa mbere anangiye mu bunyoni yavuze ko abagwizatunga u Burundi bwahaye gucukura ubutare ataco barishe leta kuva mu mwaka wa 2017 basigura ko ataco bashoboye gucukura ni mu gihe ariko u Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere ku isi vyimbura amatoni menshi y'ubwo butare nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ikinyamakuru Statista bamwe mu bashinga mateka babona ko uburyo leta iha umuhuza ngo aje mu ngendo zo mu makungu ari umurengera mu mwaka w'amafaranga w'2019 ushira w'2024 ane budgetaire mu kinofunofu umuhuza yahawe imiliyoni zirenga 200,000 z'amafaranga y'amarundi y'izo ngendo zo mu makungu umushinga mateka Jean Baptiste Sindayigaya yaranavuze kandi ikijanye n'imiliyoni zirenga 18 ahabwa buri mwaka kugira asubire mw'inzu abamwo hamwe n'imiliyoni zirenga 4 n'igice zikoreshwa mu gusubiramwo ibiro akoreramwo kurikira uwo mushinga mateka Jean Baptiste Sindayigaya
ariko genda ikibazo mfise ndagifite kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo leta ibaha ikibazo cya mbere batweretse neza ingendo bagize haba mu gihugu hagati imirimo baranguye n'ibindi byinshi mugabo bageze ku ngendo bagize hanze y'igihugu batubwiye ko badashobora kutwereka ingendo bakoze ingene zingana ngo batweretse ko bakoresheje bashobora kuba bakoresha miliyoni 200,369 301 none ni kuki batatweretse ingendo bagize ingene zingana ikibazo cya kabiri batubwiye yuko aho basanzwe baba inzu bayisukuzwa isubirwamo buri mwaka ku 18,000,000 mbega iyo nzu isubirwamo iminsi yose nta gihe na kimwe gishobora kuba ari nziza ikibazo cya kabiri bavuze kandi ko aha baravuga ko naho bakorera mu biro hasubirwamo n'imiliyoni 4,613,000 none cyama bisubirwamo igihe cyose nta biba bigikomeye
kuri ivyo umuhuza Edouard Uwimana yavuze ko ingendo ziwe mu makungu zabaye zike kubera ikiza cya corona kandi ko amahera yari gukoreshwa yaciye ashigwa mu bindi nayo ku kibazo cy'inzu abamwo hamwe n'iyo akoreramwo Edouard Uwimana avuga ko baba bapanze inzu zishaje zikenera kuguma zisubirwamo
aya mahera mwa mona ngaha ni korobije ibitegekanye ariko singombwa yuko usanga yose yakoze yakoze muye nuko ariko rabye amabije amamisiyo bavye twerekanye twagiye Tanzania Egypt Djibouti aya mahera rero y'amafred mission urabye ni 200 million ariko no kuvuga yuko haba harimo n'abakozi bose bo mu rwego rw'umuhuza nabwo ari umuhuza akoresha wenyine naye akoresha hamwe n'abakozi bose bo mu rwego rw'umuhuza ariko nibaza ko muri kino giye kubera ibi bya corona murabizi yuko abasoka ntasohoka gake bisigura yuko aya niyo yarategekanijwe ngombwa ngo agiye kugira ventilation ushaka gusanga hariho ayasigaye ashaka gukora mu bindi niko bimeze hanyuma ibijanye n'ama entretien y'amazu n'iki amazu dukora mu house na kenshi ari amadashari cyangwa bitubamo n'ibindi igikuru nuko abari mu rwego rwa procedure kandi kerekana ingene biba byakozwe nibaza yuko atakibazo kirimo
amahera yinjira mu kigega cya leta kubera Burundi burungika inteko muri Somalia na Centrafrica yama ari miliyaridi zitatu kandi ngo yategerezwa kwisununura bamwe mu bashinga amateka byarabateye amakenga igihe hemezwe integuro y'amahera igihugu kizokoresha mu mwaka inkuru twayiteguriwe na Emile Nibasumba
umushinga amateka Kwizera Jean-Claude yaratewe amakenga n'ingena amahera yinjira mu kigega cya leta avuye muri Amisom na Minusca atigera arenga miliyaridi zitatu
tukabona ko uko igihugu cyagiye kibika abasirikare harone ibikoresho kandi nabyo byagenda bigenda muri submission bigakozwa amafaranga hanyuma bikarihwa mugabo muri iyo prevision tuma tubona 3 miliyari 3 miliyari hanyuma n'abasirikare kandi uko imyaka yagiye igenda Burundi bari kongereza abasirikare barunduka muri submission bisigura ko hariho akarusho kagenda kiyongera
umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien ndiho kubwayo yaratanze inyishu
nibaza yuko abasoda b'igihugu bagiye hanze basabaje guca amafaranga abasoda b'igihugu bagiye kugarukana umutekano nk'uko n'abahanzi baciye nta iwanje bakadufasha kugira ngo tubitunganye wo kwimeme yuko igihugu usanga kikora ku buryo bwacu kugira ngo ibyo bishobore gukunda hariho ibyo mwavuze ngo hari ibyo bakotesha ibyo hariho amafaranga abayo aheza akaza gusahiriza mugabo ndagira ndabamenyeshe yuko yaba igihugu cyaharura burya buryo gusa sinibaza yuko n'abariyo bashobora kubayo kandi mu mwungire hariho n'ibibazo bavuga ati ndajyanye n'umutekano ndajyewe ndafite inyishu ngaha mbuga bitajyanye n'amahera mubyumve neza bijyanye n'umutekano bijyanye n'amahera ngira ngo mbuze kimwe n'ikintu gishobora kuba ndakivuze
bamwe mu bashinga amateka barabajije n'igituma haguma hategekanywa amahera yo gusanura indege irerura umukuru w'igihugu kandi ngo atacyo iri kwirakora
Emile Nibasumba arakenuye bongera tumirira mate tubandanyirize mu gisata cy'intwaro ibereye
erupiya
abadandaza bato bato bakoresha umupaka wo mu Gatumba waraye wuguruwe baridoga ku igiciro cyo gupima umugera wa COVID-19 Uburundi bwashinze ari kinini cyane amahera yakungenzi kugira zipimwe uwo mugera asumba inshuro zitandatu ayasabwa ku ruhande rwa Congo ku banyamahanga ayakwa abarundi nayo akaba ari inshuro zitatu ayo yakwa muri Congo abo badandaza bagasaba ko Uburundi bwohindura ivyo biciro inkuru ya Onesime dushimagize
kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri umupaka wa Gatumba uhuza Uburundi na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo uruguruye nkuko byari byamenyeshejwe n'umushikiranganji w'Uburundi ajejwe amagara y'abantu naho abakoresha uwo mupaka wa Gatumba bari banezereje cyane n'iyo ngingo uwo munezero wamaze umwanya urumara bumvise ko bazorihishwa $30 ku banyamahanga yo kwipimisha ikiza cy'umugera wa corona kugira ngo bashobore kurengana Branko Bitakwira arongoye ishyirahamwe ry'abadaza bato bato b'abakongomane bajabo ku mupaka avuga ko kubarihisha $30 yose atabawitaniye no kubabuza kubandanya gukora
les petits commerçants transfrontaliers de la RDC du Burundi ne sont pas.
Abadala za batu batu ba Burundi n'abakongomani bajya ku mupaka ntitunezerejwe n'uburyo uyu mupaka wa Gatumba wuguruwe kuko bisa no kutubuza gukora Burundi. Umudandaza muto afise umutahe muto cyane ku buryo umwasa amafaranga ari hagati y'amadolari 15 na 30 bisa naho ubu muhagarikiye ibikorwa. Niyo mpamvu rero dusaba leta y'u Burundi ko yo kwisubira ko ikagabanya ayo mafaranga kugira yorohereze abadandaza bato bato bajya ku mupaka
de la RDC.
Abo badandaza bato bato bari busa leta y'u Burundi ko nabo nyine bakeneye gukora kugira ngo bashobore kubaho no kubeshaho imiryango yabo.
Nous rappelons aux autorités burundaises et tant par
atributsa leta y'u Burundi nimbara umubyeyi mwiza nkuko bivuga igirira impuhwe aba bakenyezi badandaza utuntu duto duto bajya ku mupaka kuko nabo nyene bakeneye kubaho kwiga no gukora.
Au logement, droit au travail.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi abwira abo badandaza ko leta y'u Burundi yashimye gukurikiza amategeko mpuzamakungu akongera ko niyo basanze hari wanduye uwo mugera amafaranga bamuvuza ko arengeye kure cyane nayo madolari 30 babasaba mu kwipimisha.
Ibipimo birazindi cyane ko abantu babizi kandi twebwe muri ayo mafaranga murumva yuko niwe dusanze arwaye umuhini ndetse nayo ikabirenda n'ayo madolari 30. Rero ibyo muteza kubyumva igihambaye ni uko twe dukurikiza amategeko mpuzamakungu kugira ngo iyo umuntu usanze arwaye tamwirukana ahubwo umufata cyo kimwe n'abandi barundi baba basanzwe bari mu gihugu. Rero ibyo tuzobishyikiriza intango ya migoye mugabo tube tubimvira yuko turavye ibikoresho dukoresha amafaranga muri Leta.
Umushikiranganje itabe Ndikumana arigarura ati ingingo ijyanye n'ayo mafaranga ifatwa n'umugwi w'igihugu ujeje gukinga no kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Ati niyo wabyiga ugasanga bikwiye ko ayo mafaranga agabanywa uzobikora.
Murazi neza yuko abandi kuri aeroporo bari amadolari 100 nabo bavuga ati 30 kubera imibano imeze neza nicyo kimwe n'ikobero nicyo kimwe n'ibyo biba umugina. Ibyo rero tube tubishyikiriza ngo ati twe twebwe dufate ingingo ingingo ifatwa n'umugwi w'igihugu uje gukurikirana umunsi ku munsi ibyerekeye gukinga no kurwanya ikindi kiza cya coronavirus.
Mu gihe ku ruhande rw'u Burundi ingenzi zisabwa kuriha amadolari 30 ku banyamahanga yo kwipimisha ikiza cy'umugera wa corona hamwe n'ibihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi ku barundi bajya gukura urubibe. Ku ruhande rwa Kongo hari intwaro rusange hoho bose basabwa yangana kandi atarenga amadolari 5.
Onezime dushimagize arakenuye umupaka wa Mugina Manyovu uhuza Burundi n'igihugu cya Tanzania uri muri commune Mabanda mu ntara ya Makamba ugiye nawo nyine kugurugwa vuba. Inyubakwa zo gupimiramwo umugera wa COVID-19 ingenzi zizohaca ziriko zirubakwa ijoro n'umurango. Abanyagihugu basaba ariko ko igiciro c'ivyo bipimo cogabanurwa uko kiri ngo gishobora kuba intambamyi ku batari bake. N'inkuru ya Aimable Nishimwe.
Igenekerezo ry'icyenda uku kwezi niho hitezwe iyugurugwa ry'umupaka wa Mugina Manyovu ujya ikigoma mu gihugu cya Tanzania. Aho imugina ni muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu baho bakaba babenyesha ko imyiteguro igeze kure ariko naho biri uko abanyagihugu baca kuri uyu mupaka bafise amakenga ko ingenzi zizogabanuka cyane kubera ko amafaranga yo gupima umugero wa corona atakikanywa kuzojabuka ari menshi cyane.
Kimenye bare ni bakabaye bakinjira n'umurango kabisa bavuye ku tariki 9 ko kareho yani zabaye ahe kanda kiye neza nubwo twomba ko bari hishamera menshi ngabo na Tanzania amakira dutumira twomba ko mengo bashize ko uzavuye Burundi yinjira azoriha amadolari 25 bagaharura ko uyashize mu mashiringi arihe 55 ntitubona neza ko bashobora kuronka ingenzi nk'uko byari bisanzwe biri.
Uretse rero uyu mupaka wa Mabanda hari n'indi mipaka itegekanywa kugurugwa mu minsi iri imbere.
Aimable Nishimwe arakenuye uruhigi rukogwa ku mapikipiki akorera mu gisagara cya Burumonge ngo ruragira ingaruka mbi no ku banyagihugu muri rusangi baba muri ico gisagara mu gihe ayo mapikipiki akoreshwa na benshi. Ubwo ruhigi ngo rutuma bashika ku mirimo bacerewe byongeye n'amafaranga yo kwiyunguruza ngo aca yiyongera kuko haba hariko harakora ipikipiki nkeya cyane. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko
abamotare bashafise ingorane zidasanzwe ndayo acu mu rumonge ubu nayo pikipiki bayisanga iparikinze bayifara kabisa
iyo ni myidogo yumwe mu bagendesha amapikipiki mu gisagara cha rumonge ahavuga ko ibijanye n'ifatwa ry'amapikipiki bikorwa n'abapolisi bo muri komisariya iyo ntara bisa n'ibyabayobeye yaba yifise ibyangombwa canke itabifise abapolisi ngo bapfa kuyikubita igisho bakaba barayijanye aho ibintu bikomeye cyane ni kuruzi dama na murembwe kubashaka kwinjira mu gisagara cha rumonge aho abapolisi bashinze amabariyeri uwo munyagihugu asanzwe akorera mu gisagara cha rumonge aratubwira inkurikizi biheza bikagira
urabona bakaba babagiye kwa muganga cyangwa ku rubanza mugaba asanze abapolisi bamaze gutegera mu nzira umutari bakavuga ati kiyo ndagusiga ngaha sindabita ko ndasubira inyuma mu gihe adafite amahera yo kubafumbatisha kandi agusize kuri iyo bariyeri urumva hari agatambuko kugira ushike mu gisagara cha rumonge abantu baracyererwa ku buzi bagacirwa mu mirimo yabo kubera uko kuntu umutari baca batinya igipolisi udasabe kubafumbatisha bica bisaba yuko ukati mapo ugasubira imvuye urumva biragoye rwose
byongeye kubera benshi bahitamo kunyegeza ipikipiki zabo abatsimbishije bagakora baca baduza amahera yo kwiyunguruza
umuntu arare kugenda ku 500 kubera abenshi baba bazinyegeje abasigara hakora ngo wiyahura urugendo rw'500 rutaba rw'igihumbi cyatuma benshi rero bica bigoye kubona biyunguruza kubera abapolisi baba bakora deroka kugenda n'amaguru cyangwa kinga makinga nyora dukoni kingi genda n'ipikipiki yatandukanye
uruganda rwa radio RPA rukaba gushika ubu rutarashobora kuronka komiseri Melikiyaho Ndayikengurukiye arongoye igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge ari nacyo cyagirizwa gufata amapikipiki aho ngo mu kugira ngo zirekugwe habanza gutangwa amafaranga
Emmanuel niyunge ko arakenuye ibiciro by'imikate byaraduze mu gisagara cya Ngozi kuva muri uku kwezi kwa gatanu kurangiye abadandaza imikate bavuga ko byatumwe n'uko amavuta n'ifarini babikoresha byaduze ibiciro kuronka isukari navyo bikaba bibavuna Eric Niyonzima
Abo banyagihugu bo mu gisagara cya Ngozi batanga akarorero ku mukate bita penkupe wari ugurwa amahera 2000 mu kwezi kwa kane ubongeye ko hagati y'amajana 200 n'amajana 300 umukate bita pe français wari ugurwa amahera 700 ubugeze hagati y'amahera 900 n'igihumbi abadandaza imikate basigura ko iryo duzwa ry'ibiciro by'imikate ryaturutse ku mavuta y'amakoto ifarini basanzwe bakoresha byaduze ibiciro ku masoko hamwe n'ikena gy'isukari umufuko w'ifarini wari ugurwa amahera 155 ubusigaye ugurwa 158 indobo y'amavuta y'amaritiro 10 yahora ku 150 ubisigaye kugwa 157 naye marite ya 5 yawo mavuta yahora kugwa 208 ubageze ku mafaranga 333 abanyagihugu mu gisagara cya Ngozi basaba leta gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiciro by'imikate twarondeye Bucumi Joseph Martin umustanteri wa komine Ngozi yatwishyuye ko atarabizi ariko ko agiye kubitoza
Eric Niyonzima arakenuye abadandaza bakorera ku isoko aho bakunze kwita kwa Sioni iri muri zone Ngagara komine Nangwa ni mu gisagara cya Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'isuku rike riharangwa ahibonekeza cyane isuku n'umwanda ni mu buriro buri impande y'iyo soko abaharangurira imirimo n'abaza kuhivunira umusase batinya ko bazohava bahandurira indwara ziturutse ku isuku rike bagasaba abajejwe isuku muri iryo soko kubihagurukira amazi atararenga inkombe Dani Claire iratwumva
isoko ya Sioni ni imwe mu masoko akomeye mu gisagara cya Bujumbura iryo soko rirahurirwamo imirimo itandukanye yaba ijyanye n'ubudandaji amabanki eka mbere hanasanzwe ibituro by'amabisi ajya mu bihugu bibanye nka Congo n'ahandi naho rero ariko ahurumbirwa cyane isuku ryaho ntirishemeye akaruriro nako mu tuzi tw'uburiro aho abahafungurira bikugura umwanda uharangwa uyu ni umwe muri bo yaganiriye na RPA
Kacang sebuah asal sendiri, kalau kami kaya aku, kalau nak pergi ke tempat kerengga, tanggal ini ni, ni sebuah cahaya, ya, tuh ni, sekarang di bijum, di bijum, di bijum, orang kerengga, ha, awak nak sama itu tangga, hari coba lah nak berkumpul dia dia cikai masa hari, ada orang sepangga, ha, ya, orang ni nak kami ni nak tahu kita ni sah, 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 kaya nasa ang dito sa Diyos sa utyo sa lao sa kura duha ang basanga. Masya ko naman ayo kujahan ng isu sa nabdi na sa kujan niya hama kaya.
Ulan siwa makira ko kayo ito bidoga na basang duha harang huli di minimo nung kukuko. Boma benisha ko bada tahura hindi ni bintu biyangara kandi bada siwa kutuz ko mafana ay kene misuku. Magasaba ko ito kibato mitore bumuti batara handuli lingwa la zifatiyo kisukulike.
mafereje kwa tawira atawana ikumono sila kufatwa ni ingwara tuto kisu kujikuwe ito kukweli ya sasa nari ya mende nai mwashua kwa ndura ingwara ni kutu dhu mafanga tutanga ikori ulikuwe dhu dhu ya aja kutu dhu ya hukwa ni dhu na mwiri wana liku formea kuchayiwa na
mwiri kwa ndi nyundi maene mustahiri wa kumine tahangwa chukine na hatungimana jimi arongo igisagara cha Bujumbura kugira kibabati cyo bagiye gufasha abo banyagihugu bidoga ariko telefone zabo zahamagara hakaguru bitaba.